turavye Tresbine Rap Boy hamwe na Kiriko na WJ nabandi harabidoze nabategeza bidoka kwiha abandi bategeze bidoka kandi bavugirije bose
cyabaye cyane cyambere cyo nuko nabaze nasugurira abarundi yuko concert ni yari organize pa abarundi
DJ ZENOBINO the blessed boy
Yes, bakunzi ba open mic no musi turi kumwe na DJ ZENOBINO. Ndakuramukije ZENOBINO.
Nawe nakuramukije.
Sama yagenze.
Sama yagenze bien sana. Baje muri tarahe.
Yizuru nsubira kavyishi cyane.
Nuko ndashimye Imana.
ZENOBINO yuko kubona mu gitaramo kidasanzwe cha Bruce Melodie cyabaye ari vyavuzwe byinshi nibaza ko ari ubwa mbere ugomba udusobanurira uko vyagenze muri kiganiro cyo muri open mic cyo kuri yakeza net
ya birashoboka byose
benshi batwaye imyidogo bamwe mu baririmbyi bavuga ati watuvugirije nabi abandi ati watuvugirije neza vyavuye kuki
vyavuye kudatahurana ya nico no bivuga ko kudatahurana nico vyavuye ko hanini
turavye Tresbine Rap Boy hamwe na Kiriko na WJ nabandi harabidoze nabategeza bidoka kwiha abandi bategeze bidoka kandi bavugirije bose
cyabaye cyane cyambere cyo nuko nabaze nasugurira abarundi yuko concert ni yari organize pa abarundi yabaye organize pa ijya 155 PM leo bamaze ijya management ya Bruce Melodie bamaze kugaza concert bari kumwe n'umu DJ wabo ari DJ Brian rero amaze kuba ari DJ Brian n'umugenzi wanje kuva kera yaravuze ati mu Burundi amaze kuza undi muntu bashobora kubonana bashobora gukorana bazinanye ba matchinga kuri vibes ni ZENOBINO arandondera arambwira tariki zo turi Burundi kinini bimwe n'ibyoya turaplaninga byose ndambwira nta kibazo kubera she's my best friend kuva kera ndavuga ati sinomuta turakorana hama rero mugabo uhageze concert arambira ati ko arabaririmbyi b'abarundi ndagusavye je namiziki yabo mfise na kicabo we gusa mfasha wavugirize ndamwira na kibazo ko meme avuye ko concert tangura njye ko ndamufasha kuvuza ko wewe yaje kwitegura bo yamaze kumbwira yuko dashobora ku play kuza kuvugiriza abarundi ko ata batamenyeranye je ndamwira ata kibazo naravuga ati okay hama ikintu cyabaye nuko iminota bari babahaye ntibahejeje ngo basigure mu nyuma yuko yahindutse bivuye n'amasaha aho yaragenze niko rero bari bamaze gupanga ibyo bapanze bari bamaze kwitegurira concert mugabo ntibigeze baronka umwanya wo cyangwa bigeze baronka umwanya wo kuvuga ati bavugane n'umu DJ ikintu cyaciye gikurikira nuko jewe sina wampaye imiziki nayihawe n'umuntu yari muri team ya organization ya Bruce Melodie. Niwe ahinduye iki ukundi iki imiziki nigeze ambwira ati uza guhera kubiza kurikiza uyu wuyu yaranduye iki ati Alvin Smith uza kuvuza iziyi akamduye iki ati Apple uza kuvuza iziyi ati dramatic uza kuvuza iziyi ati D1 uza kuvuza iziyi nuze cyabaye umuntu yashoboye kunya proshinga ni nuze dramati nasanze inbox arandikira arambwira bro nza kwinjira niyi hageze kwiza kugira uku wowe urumva yashoye kubimbwira vyambwiye nza twakoreye ku mugabo wandi bose naca nkoresha ku improvisa rero bivaye n'umwanya bampaye aya karori yo kambere no tanga D1 yarafise imiziki yarafise imiziki playlist y'indirimbo zitanu mugabo indirimbo ya mbere yari yateguye iminota set yo kuririmba mugabo acinjira acambwira afise 10 minutes ndabwira na management yiwe mugenzi uwo muntu wavuze 10 minutes akaba yamaye imiziki itanu aza kwivuza gute ico nakora
natwe ni foto twabonye kirya turenga muko muravugana na manager wiwe hari ya hejo menga arimo gushwana
cyane ico sigura nako bizigeze binagira je ntweze dushwana nawe mugabo iyo foto iko yira umengo ariko arashwanira mugabo urabona yuko ni bakuni foto ije isa umuntu afashe foto sinubugunda gisigura
ariko Tresbine na Rap Boy bari mu gitaramo cha Bruce Melodie gusa bo ntibidoga bo bavuga ati mwaragiranye akanya ko
bajatumaze gukora natu ndazi indirimbo zabo aho nkatira ndazi ngere meze Birman Boy bo na abantu twamara gihe cyose
nabo nyine bari idoza ariko
Birman Boy
kiri kuri dots kuko na
ZENOBINO ubawe sinzi ko abo
yavuze ZENOBI ubawe ariko doje kubona aheje kwandika Kevin Smith dramatejeje kugira ko Kevin Smith yavuze ati yakaba bikunda nari kugutuka niko gusa nashatse kuba abanyamahanga baje kurimbira mu Burundi yego
niko akuntu udatahura kubera normally nakwakimo cyo improvise ikintu cyose cyategurwa niki kiganiro kugira ugikore urabanza ugapanga kamera ugapanga location aho uza gukorera ikintu cyose cyategurwa rero maze kuvuga uti aje kuri stage atake ko tugeze tuvugana tugeze nambwira ikintu nakime cy'ibintu by'ukunda bikora nkagerageza gusova situation uko iyo mvuga ati ndabarekera imiziki yabo yose baririmbe umwe umwohera ntibari kurimba n'imiziki ibiri
tuvuye kuri wewe nkarantan DJ kandi nka ZENOBI
ntakosa nka ZENOBI n'ubaje nkarantan
nka ZENOBI ntakosa usanzwe ufise muri
cyo kwabaye
kudatahura
ahubwo yaba arabandi bonshimiye kubera nashoye gusova ku buryo haririmba imiziki basi myinshi kuko muri concert sima ku muziki umara hari n'ikintu kintu tugiye kwiga muri performance sima ku muziki wose muri concert hariho umwanya uririmba abantu bakitabira ugatera gashami yindi kubera uri kuyiruka no mwanya we muri 10 minutes muziki itanu uvuza
trans
oya na 3 secondes urashaka kumenya ingene ugera bivahe n'ukuntu zindimba abantu bayikunda rero byarabeshi byarabashavuje bivanye n'ukuntu
ariko inyuma yaho nibaza yuko bimaze kuba mwicaranye mukaganira mugatahurana sinzi canke biracari kivaya
gukoya turashaka kwicarana ko ndazi ko beshi bagusaba pressure y'ejuru jewe ico nakoze na narabaye mwanya umugabo nibabone igare ndazi ko bamwe mwazotahura kwa nkamwe no kweka ba message je banyandikiye yaba team ya management ya Bruce Melodie bari ko bambira kuno minota babahaye gabanutse nanjye yacagerageza gusolve situation kugira abana b'igihugu baririmbe basi n'indimbo zikazi tatu zine mugabo kubera zashitse nka mutsiramo idaheze bagaca bashavura nokuri naje byarambabaje kubona ukuntu bace bashavurira bagaca bashaka no kunyanya n'abarundi bose n'abandi bose bakagekeka ku mengo jewe ndi umuntu mubi alors que nagerageje kugira efforts anje zose kugira bashobore kuririmba basi ndirimbo zine canke zinga ya minota 10 yabo shoye kwijera nico kintu batashoye gutaho
ikaye kajambo ushobora kubwira abakunzi ba muri rusangi
abakunzi banje ndababwira ko ndabakunda rwose banaye ba supportinga banaye ba supportinga runtown DJs bazabandaye ba supportinga bikorwa byacu
kandi ngo musore ipi mu minsi
Na ipindi barasohora gusa ngiyasohora mixtapes zibiri zose ku mwaka no basaba yuko bogenda kuri YouTube channel yanje bakaraba ama mixtape ariko bakaja kuri Mixcloud bakaraba ama mixtape ariko bakaja kwiabona kuri Instagram yanje kubera turiko turagerageza kuba international rero hari igihe uronka kiraka umuntu akareka kuguha ico kiraka kubera yabonye yuko ata follower fise ku ma social medias ndagenda basaba bana following n'abantu bose ba entertainment y'u Burundi
Alvin Smith ba Diwa Alvin
Smith agende bagire sabone arafse ni shasha yego itwa na iragyose bagende bagire sabone bagire comment like yego bagende basubira ma platform ya D1 ma platform ya Pro ma platform ya Burundi bose kuko ejo turakeneye kuba international turakeneye kuduza muziki wacu ku yindi level
ya nshimiye cyane
ikaranye ndagushimiye rwose.